Imorni yudo jabunde karido jakuo mama. Imorni.
Oh Lord.
The pressure is getting
hey, Amanda.
Kwa nini Mungu unatupatia punishment? Sisi hatuna nguvu yoyote.
Na nilikuwa nimewawon.
Sema kimeumana.
Hii imeenda.
Stupid.